Wananchi wote tunaomba sasa tuketi. Tuketi wale ambao wako hapa mbele, tuketi, tuketi. Security mtusaidie. Kindly clear the area tafadhali security. Watu wote waketi sasa. Asante. Watu. Haya, tukate, tuketi, tuketi. 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 Kila mtu aketi tafadhali. Tuketi. Haya. Umekisha. Haya, super.